laka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba
ngiphinde nginamukele kweza namuhla lwenhle naye uPromishamaza iblogger mwali X Mthiora uveze ukuthi esinye isigameko lapho wesifazane ecishe waphoswa ngaphandle kwewindi ngumyeni wakhe. Ngokusho kwemthombo, izakhamizi zase-Great Wall Estate e-Ari River zivuswe ukukhala kokukhathazeka kwesifazane owayecishe waphonswa ngewindi ngumyeni wakhe. Ngesikhathi befika endaweni yesehlakalo, lowesifazane ubebambelele efasteleni lendlu esitezi SS5 phezulu. Imbiko ethi bafike bathola umakhelwane. Imbiko ethi omakhelwane bafike bathola ukuthi umyeni uzamile ukumphoqa ukuba aphume ngewindi labo lokulala kuthiwa wamshange emuva kokuthi ahlulekile ukubuya ekhaya ngomgqibelo. Umakhelwane uthi ngesikhathi bemuzwa ekhala bavula iwindi labo benziwa umsindo wokuheha abanye omakhelwane. Umakhelwane uthi bebehamba bamthola ebambelele efasteleni amandla akhe amsindisa ngoba kwamenza wakwazi ukunamathela waze wahlenga. Udaba luphethwe yi-Art River Police Station. Kwanzima kakhulu ke lokhu ukuthi ke uma bexabene khona ke umuntu ozama ukubulala isithandwa sakhe nomuntu ke athandana naye. Kodwa ke ngicela usubeke umbono wakho la kwi-comment section mlaleli ukuthi wena angabe utheni nalolu daba noma uyaphikisana nalokhu okwenzekalana. Zingakweza namuhla siphinde sihlangane ngokuzayo.